Yegwe nsonga rachi bakatonda balala banafu Yegwe nsonga rachi omusana teguko akwaka omerusa makola musigo Katonda wange otonye sama tondo genkuba okuva mu bire Owanirire ebizinga obutabbira mu mazzi
Malanga Katonda
Chitiwacho, niruwirizi rwa mubiri gwo.